Erona ku lwokutaano lweyasuubizza, ku lwokusatu abagenda mu State House, tugenda bajjako COVID, ku lwokutaano tubatwale mu State House. Era President yamaze dda okureceiving ekiwandiiko kyammwe, ekirimu points zammwe ze mwayisenga 15.